re boetse re kopana gape mo mosong wa Sontaga wa di 5 tsa December ba kauleng ba ba rategang mo nakong ya Advente. Advente e tlhalosang literally e reng it's the arrival of a notable person or something. Mo adventeng eo e e leng gore re a itse re le bakeresete gore ke go fitlha kgotsa go ipontsha ga Morena wa rona Jesu Kereste ba kauleng ba ba rategang. Ke rata gore ke fetise se se re tlhagetseng mo go Lutheran ba Pedi Church. Re tlhagetswe ke sentseng se tlhagela mang malapa mo nakong e re leng mo go yona e masisi ya COVID-19. Mme re tsoga ka tse di reng awa fellow congregant mo evangeli tshabedi gore tlogetse mo lefatsheng le le ka kwano ba kauleng ba ba rategang, mme ra re a ba tshedisege botlhe, a go tshedisege ya wa bishop, a go tshedisege the executive committee e neng e le one of them in the executive committee as a deputy chairperson ya sinoto. Re re the family a e tshedisege e kileng e radima yena mo bophelong ba lefatshe le le ka kwano gore re mo dirise jaaka re ne re mo dirisa. Ra re phuthego eo a neng a le mo go yona tshedisegang go a tle go the a kwehlanga e leng ehlanga ba kauleng ba ba rategang tshedisegang. Mme mo nakong ya Advente ba kauleng ba ba rategang pele re ya lengwalong la rona la beke eno, beke ya bobedi ya Advente, nka rata ke re a re simololeng ka thapelo ba kauleng ba ba rategang pele re ya lengwalong la rona. A re rapeleng, Morena Modimo wa maatla ka moka, ge ka tsatsi la lehono re thoma ngwaga o mošwa wa kereke, re leboga dikgaogelo ka moka le ditshegofatso tse o re etetsego ka tsona lebakeng le le fetilego. Morena, e ba le rena ka mehla, anke re go hwetse o busa phuthego ya gago ka moya wa gago, ge lentšu la gago le bolelwa ka thabo, mme bakeresete ba gago ba rata go lekwa le go laiwa ka lona. Wene motlabathong o hwetse tsela ya gago ya go tla gore na e lokišitšwe. Re go lebeletše ka tumelo le ka tlhologelo. Amen. Ba kauleng ba ba rategang lengwalo la rena re tle go le bona mo go the Philippians kgotsa ba Philippi, the Philippians chapter 3 kgotsa kgaolo ya boraro, ditemana re tle go bala from verse 3 up to verse 11. Re tle go bala di verse di le robedi. Yona ge re e hweditse e balega ka tsela ke e ba kauleng ba ba rategang ke tla e bala ka sejatlhapi, ke bala mo ESV version, a study bible. e ba le ga ka tsela ke ba ka uleng ba ratagang, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Though I myself have arisen for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has arisen for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Amen. Ara rapele ba kauleng ba ratagang modimo tate modimo mora ke le o leng tshula gago papa re a leboga Heavenly Father go kile wa re fa tshono an opportunity ya gore re ka khona gore re bale lentšu la gago mme re le gase le kgona go utlwagala mo baneng ba gago modimo wa Iseraele. Heavenly Father, re go kopa, re kopa le gore beka ge re le mo nakong e thata, nako ya COVID-19, Heavenly Father, e re utlwang gore e tlhasetse, e tlhasetse, e tlile ka matla a menagantsweng gabedi. Heavenly Father, rena re tshepile wena. We know gore re setse re dirile le metlhabo moento, re dirile meento, Heavenly Father, mme fela re itse gore meento e matla e a kry-a mo go wena, matla e a hwetsa mo go wena, Heavenly Father. Re kopa wena modimo wa Iseraele gore a nne wena, a nne matla gago, a nne botlhale wa gago bo tla re kgontshang go tswa mo mathateng a re leng mo go ona. Heavenly Father, re rata gore re rapelele le the family ya moefangedi Tshabedi o re tlogetseng mo matsatsing a re leng mo go ona. Heavenly Father, a re tlogela bjalo, a re tlogela mme re itse gore wena ga nke o tlogela fela. Heavenly Father, re kopa your touch modimo wa Iseraele gore nne wena o kgomang the family, o kgomang bo botlhe ba ba amegileng mo se se diragetseng, o re kgome rotlhe fela gonne re amegile modimo wa Iseraele. Re a leboga Heavenly Father because re a itse gore wena ga nke o re tlogela fela, le ge o ne o tsamaya Morena Jesu, you said o re tlogela wa re alos paraclatos, wa re o re tlogela le moya o halalelang, the Holy Spirit. Heavenly Father, re leboga the Holy Spirit ge ntse e re ruta gonne thuto ya rona re tshwanetse re kry-e mo go the Holy Spirit. Re leboga Heavenly Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, then we say amen. Bakauleng ba ba rategang, lengwalo la rona beaka ge setse re le badile ge ke simolola ko verse 3. Bakauleng ba ba rategang, mokgwa o e buang ka ona ke mokgwa o tlhalosang, o tlhalosa ke an introduction ring ba Philippi le yena Paul gonne Paul o ne e le mo apostola o a kgethilweng ke modimo kgotsa Morena Jesu gore a khone go ya go the Gentiles ba o ba neng ba sa itse lentswe la modimo a e mo go bona mme aba rerele lentswe la modimo ba kauleng ba ba rategang re a utlwa gege we tsenya mo go bona o nna part of them ge re bala verse 3 ba kauleng ba ba rategang e re mo go rona mo mosongwa ka tseno for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Ba kauleng ba rategang ba Philippi ke bao ba neng e le the Gentiles in a semajuta mme ba ne ba sa diri meetlo kgotsa di culture tsa majuta. Culture ya majuta ke e e neng e re ngwana ga na le 8 days o tshwanetse a be a setse a circumcised-itswe mme ba kauleng ba rategang mo Paulo are we are the circumcision ko gore rona re dumela mo tumelong eo majuta a dumelang mo go yona le ge e tswa e le gore rona ga re a circumcisiwa mo nameng ba kauleng ba rategang the circumcision ya ba Philippi ga se e leng mo nameng ke e leng mo dipelong they are circumcised mo dipelong ba kauleng ba ba rategang ga se circumcision ya the foreskin bjanong ge ba kauleng ba ba rategang ba ge re utlwa fao mme ge re feta the first verse e buang ka ba Philippi ge bana le Paul ge bana le Paul Paulo ga fetsa go tlhalosa seo wa fetella are nna ge o bua ka ena as Paul ba ka dilomo ba rategang a re bale verse 4 re utlwa gore Paulo ga bua ka ena are though I myself have risen for confidence in the flesh also are le ge e le gore nna le ba Philippi ga re dumele ga ke na le bona nna le bona ga re dumele mo goreng the circumcision ya the foreskin ya nama in the flesh ke yona e ka re rotloetsang go nna ba ga Kresete ga se yona rona ge ke na le ba Philippi le ge basa circumcisiwa the foreskin of the penis basa circumcisitswe dipelo ka dipelo ba dumela mo go Morena Jesu amen ba kauleng ba ba rategang mo go verse 4 rutlwa gore though I myself have risen for confidence in the flesh also ena are nna kana le that confidence ba Philippi ga bana a confidence in the flesh me khone ke mo apostola o kgethilweng gore a ba leader o tshwanetse a tshwana le bona ge ana le bona me be ano o tlhalosa wa ithalosa gore ena ke mang who is he o tlhalosa ba kauleng ba ba rategang gore who is this Paulo ke mang ba kauleng ba ba rategang ge a tlhalosa ge a re ukwelleng tlhaloso ya Paulo ge a itlhalosa a re nna ke gabedi a re ke na le letshepo e tletseng ya the circumcision ya the foreskin ya the penis goreng a rialo ke o a tlhalosa are if anyone else thinks he has a reason for confidence in the flesh I have more are ge le gore gona le ona le baka la go tshepa the circumcision ya the foreskin ya the flesh are nna ke gabe di mo go yona are ke more are ke feta o goreng a rialo ba kauleng ba ba rategang Haribilin number 5, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. The tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. I remember bakauling baba ratehang rete a step back. Bakauling baba ratehang mo Paulo white talo sa hori kena mang Paulo bakauling baba ratehang kone rena le baruti rena le ba profeta rena le they call themselves a lot of names, but who are they? Do we know them? Do we know them? We don't know. In most cases, we don't know. We just follow. But today we hear that Paul is telling the people, CV ya gage hore ke ena mang ba ka uleng ba rategang. And this is supposed to be what is happening mod kerekeng to tsotlhe tse re nang le tsona tsa ba kreste tsa bo kreste tsantse go nne le itlhaloso ya gore who are these leaders ben arugweng gore Paul a re yena ke mang ba ka uleng ba rategang. Paul o tlhalosa gore are o circumcised gore a gore ke mojuta are ka letsatsi la bo 8 seo se ra gore ke mojuta o feletseng of the people of Israel are ke mo Israele are ke mo Israele of the tribe of Benjamin of the tribe ya Benjamin ge lo re itse the 12 nations one of them ke ya Benjamin mme ke mo go tswang Paul mo teng are a Hebrew of Hebrews, are mo Hebrew wa ba Hebrew. Ba kauleng ba ba rategang, if we did not know, if they, the Philippians, did not know, now today they are getting that information about Paul. Are as to the law, are go ya ka molao, ke mo Pharisee, mo Pharisee, ke mo Pharisee, mo Pharisee. Mo Pharisee ke ba le ba neng ba rutegile level ya bona education was very high. We can compare them to a level ya PhD PhD ke doctorate ba ka uleng ba rategang. We can compare Paul to that. So why Carlos gore in ele mo Pharisee gore ke ba neng ba mo leveling ya law ba ka uleng ba rategang. As to zeal, it's a passion, it's apathy, it's passion. Me passion ya gage, le rato la gage, le ne le le mokae. In ele a persecutor of the church, o ne a thorisa kereke, ke le rato le aneng ana le lona, pele a nna mo apostola ba ka uleng ba ba rategang o ne a tlhorisa kereke. As to righteousness under the law, blameless, go ya ka molao o a neng a le phate ya go dira o ne a le blameless, o ne a le right go tlhorisa kereke, o gone go sena molato go tsamaya a tlhorisa kereke ba ka uleng ba ba rategang go ya ka molao. But whatever gain I had, are just okay. Taking a hand on Hore, kinekidi buna from Hotorisa Kereke, are I counted as loss for the sake of Christ. I remember Hore Kibone Hore, Kresteke Mudimo, Kresteke and Omakawoki, Kilek Alemuha. Gore tsotsotlhe tse ke neng ke nagana gore ke a di buna from go tlhorisa kereke, it was a loss. Ke ga go sepe se ke tswileng ke se tshwere out of that. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. A re ka go itse thata ka go itse ka go nna le kitso e fetang ya senekisitsi sa go tlorisa kereke are kitso ya go itse Kriste e feta ya kitso e ke neng ke na le yona ya the law e ke neng ke tlorisa kereke ya Modimo ka yona are kitso ya go itse Kriste. It's far more than that I knew before. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. A re tsotsotlhe dilo tse ke neng ke nagana gore ke na le tsona ke di buna ka ntlha ya go tlorisa kereke ya Modimo. A re ke rubbish, a re ke matlakala. In order that I may gain Christ and be found in him and having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. Are the righteousness e na ke ikirelang yona, are the righteousness bo the righteousness e ke ikirelang ke ikirela yona ka ntlha ya go tsamaya ke tlorisa kereke ya Modimo, are ke matlakala fela. Are me ya nnete ke ya gore ke tle ka tumelo mo go Morena Jesu. Are then that ke yona the real righteousness e tlhagang ko Modimong, e leng gore e ikaegile mo tumelong go dumela go Jesu Kriste, that I may know him and the power of his resurrection. Ya gore nka mo itse, ka itse Morena Jesu, mme ka itse le maatla a tsogo ya gagwe mo basweng, and may share his sufferings, then ke kgona gore ke tseye karolo mo matshwenyegong a tlileng a nna le ona a re jarela dibe tsa rona. Ka foo ge ke tshwana le yena, e tlabe e le ka go tsaya matshwenyego a gage a tlileng a nna mo go ona a re jarela dibe tsa rena. Ba kauleng ba ba rategang, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Ka foo le nna nka kgona gore ke tsoge gonne dibe di a bolaya, mme ge ke le mo sebeng go tshwana le ge ke sule, mme tsogo ya Morena Jesu nka e kry-a with the faith, ka tumelo gore le nna ge ke tsoga le ena, then ke tle gore ke tsoge mo basweng. Amen. Ba kauleng ba ba rategang, seno mo go rona ke setshwantsho se se reng, ba kauleng ba ba rategang, o kare re ka kgona le rona re bule bao ba re latelang in the churches, re ba bule matlho, re ba itsise gore re bo mang, gonne re setse re bone di a bulwa dikereke corner to corner, mme ga re itse gore ke bo mang ba ba bulang dikereke. Mo morago re a utlwa gore go rekisiwa di-oil-e, go rekisiwa di-vision chips mo dikerekeng tse di bulwang, di rekisiwa ka astronomical prices, go thwe batho ba rona ba fodiswa ka di-vision chips. Ba kauleng ba ba rategang, ba fodiswa ke mang? Re tlo utlwa ka matsatsi a bofelo batho ba setse ba tshaba mo ditoronkong gore ke bo mang, le gona re sa itse pila gonne ga se bona ba ba ipolelang, ba setse ba bolelwa ka maina a ba tlogetseng, a mang a fictitious,
ke maina ao ba ipitsang ka ona ga ba ira dilo tseding me ga ba ira tseding ba ipitsa ka mangwe ba ka uleng ba rategang o kare re ne re ka nna le symposiamo sa gore go nniwe the leadership ya dikereke tsotlhe tsa bakeresete e ipolele ipolele e gore bona ke bomang ba tswa kae ba ka pholo a tlhalosa mo mosong wa ka teno gore yena ke moheberu wa baheberu wa baiseraele o o tswang mo lelokong la benjamin ba kauleng ba ba rategang ke mofarisi ke mofarisi wa kauleng ba ba rategang mme gore a tlo fitlha mo a le mo teng o ne a tlhorisa kereke ya modimo o a ipolela ba kauleng ba ba rategang mme wena as a leader as an evangelist as modishi as moruti as the bishop o tlhaga o le ko kae what are you telling us o tlhaga o le ko kae CV ya gago ya reng or itse ko wena fela we do not know but today we are being enlightened by Paul are ke moheberu wa baheberu are ke moiseraele are ke tswa mo lelokong la benjamin o kare modimo a kare thusa gore le rona re kgone gore re ipolele re ipolele re bolelele batho ba kgona go itse gore ba dira le bomang ba kgona go itse gore who is their leader ba kauleng ba ba rategang re leboga lentsu re leboga the message ba kauleng ba ba rategang o botlhokwa e ka tswa e le gore mo nakong e fetileng molaetsa o be ana re kile ra seke ra kgona go kry-a pila re o kry-ile ka tseno re leboga modimo gonne ke ka ena fela ke ena fela a ka re tlhalosetsang mo nakong ya advente gore kana re tshwanetse ra ipolela ra leboga ba kauleng ba ba rategang ke ona molaetsa a re rapeleng Modimo tate, modimo morwa, modimo moya wa mokgethwa, re leboga lentsu la gago, Heavenly Father, re leboga le molaetsa o tswang mo lentsung, molaetsa o kileng wa re fa ona mo nakong ya Advent, Heavenly Father, nako ya go tla ga Morena wa rona, modimo wa Iseraele, re leboga Heavenly Father, ge re kgonne go utlwa gore re tshwanetse ra ipolela, ge re ka seke ra ipolela re tla be ntse re gana. Lentsu la gago gonne lona le re ipolele Heavenly Father re kopa o kare molaetsa o ka fihla everywhere mo wena o ratang gore o fitlhe teng Heavenly Father ke lefatshe ka moka modimo wa Iseraele mo go tshwanetseng lentswe le le fitlhe mo teng the seed e fitlhe mo teng gore the leaders ba ipolele ba itshenole This revelation need to go through the whole world, Heavenly Father. Re leboga modimo wa Iseraele. Lentsu la gago. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we say Amen.